inasho abi wacu muraho
nire nyamusanga kumbuye
muraho abishanga ritinya
mungu ijuru ligasaho
inasho abi wacu muraho
nire nyamusanga kumbuye
muraho abishanga ritumba
mungu ijuru ligasaho
Bandit
ntekereje umutwe